umuntu oyibiza ngenkosi kamasikandi. Inkosi kamasikandi phela iyodwa.
Nana ngani zakwethu noma ngabe kuphi la usibona khona lo mbuzo, ngicela u press u subscribe, share, uphinde ucomment, u like, ukukhulu na konke zonke lezi zinto zimali, u share, u subscribe, u like, u comment. Usho ukuthi wena le ndaba ngabe izwa kanjani? Igcwa manje njengoba lethule iskepe, lase licacisa futhi ukuthi iskepe sizobhekana nezinto ezifana nalezi. Lizobhekana nomuntu oyibiza ngenkosi uMasikandi, ngoba inkosi uMasikandi yodwa. Uyena ke umthandeni uzokonfirma ukuthi mba ngiyamthandeni ubani uKhuzana ngithi. So kushuthi lamazwe abheke kubani? Abheke uKhuzana, noma ngayena yedwa ebiza ngenkosi uMasikandi, kodwa laba abanye babiza isilo samasikandi in uMasikandi. Umuntu ojwayele ukuthi inkosi uMasikandi uyena uKhuzana, ingakho nami ngikonfirm ukuthi ngenze ukuthi usho lapha kuKhuzana ukuthi uzoshaya ithende. Ividiyo egcokama iyona lelandelayo. Aphinda futhi bajabule kakhulu abantu ngendlela aseke ngawuthibela ukuthi umuntu ozochwenza uThibela kusukela manje somhlasela isikephe. Ngiyajabula lapho ukuthi igcwama liyayibona intshisekelo noma liyalibona isasasa lapha kuThibela, njengoba lisho lithi liyamgruma, limgrumela ukuthi abe yisasasa loMasikandi noma abe isidanana sokutalatshwa koMasikandi. Bathi mnandi intibane njengamanje. Njengamanje ngane yakwethu, wena bamba le video ebesihlangana lapha kwi-comment section. Ungakhohlwa ukulike, usubscribe, ushare, uphinde ucomment. Ulike i-video yethu khona izobonwa abantu abaningi. Nayo i-video igcokama likhuluma yona le ndaba yesikephe.
Umuntu oyibiza ngenkosi kamasikandi, inkosi kamasikandi phela iyodwa. Inkosi kamasikandi usho uvenkani kwabanenkani, uyabona? Isikhova inkosi yamasikandi. Umuntu oyibiza ngenkosi yamasikandi semlanda isikophe isikephe semvuthu ziyithenda, uyabona? Game over, uyabona? Kuphele kanjalo yabo. Akuqini lokho, la bantu labo thotho umuntu ehamba labusutha amasi usezobhimba la kumasikandi semthatha isikephe ulenge moyeni ngilesi bandi ebhulukwe ngemuva, uyabona? Uyachaza yini funa? Okay, hey mina ngangitshela umzala, wayethi umzala ngiyephimbe limnandi, uyabona? Dra yeka le nto bhumi, uyabona? Simthethele one side kuphela, silungise nje inkinga nyana, yonke inga nje khona esikebheni silungise imarinator, siyimarinator yonke into le. Nale nto le kuthiwa kunamagroup, uthole kuthiwa kunigroup kumako-Facebook, uzothiwa kunigroup nje ekhandiwe ithuka abaculi, uyabona? Uthiwa ngilapha nje khona inje ethi engibiza ngawo kamagama. Njengamanje ngizele nginey'ngane, ngizele ingane ehlakaniphile thina, uyabona? Ngoba sizele ingane ehlakaniphile ngoba sibuyele konina bazo siyoyiqinisekisa le nto yokuthi ingane ehlakaniphile, uyabona? Ingane iyangena lapha ku-social network ifica kuthuka ubaba, uyabona? Leyo nto leyo izophela lesi sikebhe lesi, bazochama bewuphuze laba abadicela igama labaculi phansi nabathuka amaculo emapheijini. Uyaphosta naku-DSD uzothola ugqoka amagwinya, uyabona? Uhlanganaphi loo nto leyo? Uyabona nje ngaleyo ingane yakhe ithi ubaba nangupostile, iyobuka ama-comment isifica kunenja nje sutha amasi, yabona? Isikebheke sizodila lezo nkinga lezo ukuze uMasikandi wethu ube mnandi, uyabona? Uyabona? Uyaphosta into ibani usuzothi kuya, usuzothi yimi ngisho ngine-right, ngine-right ukuthi ngisho lanto leyo kuyo, yabona? Uyithukela ntibani yenzeni, yabona? Xabele ntibani, yabona? Ma isiripotile ntibani kumele ngili-athende lelo daba, ngoba angizani hlangothi. Ma siripotile ntibani kumele ngili-athende lelo daba, yabona? Ngesikebhe, yabona? Ivikele ntibani, yabona? Ngoba intibani ngifuna intibani yona, angifuni ngampelanga intibani, ngoba ngibuke into ubaba uMgube usekhulile and ekhulile. Ubaba usesitayeleni, yebo yena, kodwa ukhulile unaningi uzele nanenzizwa nje ney'ngane ey'ntombi ey'ndane. So umuntu ofana replace uMgubo ngoba kuyafuneka ukuthi kube nomuntu omnandi endimeni, yabona? Le nto le flavor le ukuthi kube nomuntu omnandi endimeni ingapheli. So ngoba ngigruma intibane, ngigruma, yabona? Ngoba ngigruma intibane, yabona? Ngoba ngigruma intibane ngiyakutshela ubuhleka nje, yabona? Imnandi, yabona? Imnandi manje ngoba ngigruma intibane, ngiyayigrumela wangiyazi ngoba nomgube wayigrunywe ngogcwenza nomgqumeni, yabona? So baningi babehleka nje banihleka nje, yabona? Ngiphula iy'nkuni, yabona? Ngiphula iy'nkuni nje, ngiphula iy'nkuni, ngiwashe ibhodwe, umshove washe ibhodwe, ngiphula iy'nkuni bethi wena izodla into embi kanje. Imnandi manje, yabona? Imnandi, iwaka bayiphula. Mogi Timare, my Spuravage. Mogi, Avari. Iti Kushu, Kushu. Iti Kushu, Nami Timas. Fulin, Kunila, Mushovi, Waship, Ewasha. Epot, as Ewaship, Fulin, Kuni, Basum leaves. Hey, your pet. What do I say, because. If not, it's about it. So you put a walk. What? My eat. Eat. But so you put a walk. My eyes. Yes. What I can't eat. But what I can't eat. What can I was eating? What? So it's him not the group of man. What? I'm not going to eat. But who's that? When's that? Hey, say who led? Hey. Hey. But don't I see you? I want to use commanding as you see what it is. Yeah, but what's a lab no boom over in the yam of the mandala? I want it is push. None of the push. Push, I was thinking about. Man, Jagger. He locked over food to put together. Endymion was a shallow woman landing. Finally, what he marked his cut over. Oop,